Yanzu kan na yadda wannan jaherin din so yake kashe ni
to ka cire shi sai jira a gefe
shi Ibrahim din ya ci babban kofin gidan su
dobe ga kuma kana ka zo nane ba kick it up like this it's my city